ekyenkizo nti ne Nigeria is limited nayo mu ngeri y'enjawulo eyina kye tukwatidde
era abanaagenda mu lunaku olwo mujja kumanya amaanyiga naye
ebyokunywa tunabinywa ku half price
ebyo byonna byonna Nigeria is obwo busonga butono ebyabukolanga
kyeyanziza nnyo mwebale tulaba tubasaba tugende tulambule abakulu abo wammanga abatuwagira.